Come Kaya Music.
Injection.
Singano.
Singano.
Anjege.
Anjege.
Achisha. Zerumnali na zobwino. Mauachi kondi. Maganizo achi tukuko. Chirunga monso. Mkachi zibabwino. Mkalankula. Zikolinka njenjemera. Upenya nako. Mkapenya bwino. Kumvanso ankamva bwino awa kumakamba kandalama chunga muchonse chasowa lelo anafamaswa akuti nsondi agontie. They say the country is poor, but when we see what these individuals on antino sha, these people stink wealth. Hypocrites, when money speaks, justice kneels down. When money speaks, justice kneels down. Zigalankula, chirunga mochi mashatira. Yeah. Kalama zigalankula,
tinka enda na udi mozi ya. Kufiri gita nyele udi mozi. Ulendo wa pansi udi mozi ya. Pantawe ya mafuto, hawatimariri raso udi mozi ya. Komalelo wale mera, asanduka so migango, sakufuna kuwafigira pafupi, kuwafendelela nkukwia, mwabaona, waiwala mafuto ya kare, iwo waiwala, chifugo ango kwira makwabiri, makwabiri wakwira ya. Tigamba enda kumatitira fundi, kumatitira fundi. Kuwaimiri tango baibisa, adiniribisa.
Ndalama zigalankula, chirunga mochi mashatira. Ndalama zigalankula. Ndalama zigalankula, chirunga mochi mashatira.
When money speaks, justice kneels down. When money speaks, justice kneels down.
Zigalankula, chirunga mochi mashatira. Ndalama zigalankula, chirunga mochi mashatira. Ndalama zigalankula.
Aha, the music of the Kamkaya.